kutoka kwako Yesu. Yesu wangu,
Yesu wangu,
Yesu wangu,
ewe, ewe kweli nipa chako,
mi baba, itumie Baba
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah.
Yahweh, 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 Yahweh. Kumi chawale,
Hallelujah.
Thank you.
Toco o balinho, o fundo de cá. Cool.